zive kuti chinongondi fadza ndechekuti upenyu hwangwa huzi mumaoko evanhu uri mumaoko aJehovha. Saka zvinofungwa nevanhu either zvakanaka kana zvakaipa, it doesn't matter. Doesn't matter. Vazhinji makakuvara nekuti makatraya kuimpressa every person. Don't do that. That's a dangerous business.